Ngalani season lilekwa sitshabe ngiyawasiniwe sigcwele i-10 eyiminyaka iyambili ntwana incuna yokumele ipopile bangekhaya balindile xelela umakhulu sendleleni zofika sendleleni zofika xelela umakhulu sendleleni zofika Welcome from Qonda
in East London.
East London, ayo, shout out East London. So emagagasini soon. Go join zobe ngebhukuta ningibheke East London bafethu. Shout out to East London. Njayami ungibhalele mfethu uDSL ukuthi une crush, ukrushele ngane. Yini kwenza ukuthi ungakhona ukutshela ngane ukuthi uyayithanda mfethu une crush kuyona?
Yeah, ingxaki bro, uyongqineka la mntana cause uhlele serious yabo.
Okay.
And like ish bra
aw ya noba mawuthini understand
but ya ayongqineka
yona okay no uyazi mina ndizindoni ngizele into ecelileyo wena yabo ba mandikubize emakhlanzana lo mntana ndimxelele wena ufila ngakhona so ndifuna nomxelele ba ufila kanjani yabo ukhona lo mntana mina sekuye and nomxelele ufila ngakhona
okay chapter hi masiye
so ready
send ready
asibangene bafezi ngiyakhala ke umpaqamiso sasebenza umpalamiso siyakusilanda imama ke bafethu ngifuna mina injaya mase East London all the way from East London asho yena ukuthi yini phela mina ngizokuswa amajana wasabi tjana yoyiki and tjana ikhethi ungakhethi bra
hayi khuleka nje
tjana ikhethi bra ikhethi bra nizwile ke bese landa ke mama bafethu ezina izoba lost akalo singibizela la ngimchazelanga
ah mara uzofanda out
yeah sasemso ngixoxela udaba yo sawubona unjani?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila nami. Igama lami mina ngoZulu sisi. Yimini okubizile. Bacela ukuthi sihlangane la eparking.
Inkuli.
Inkuli. Okay, Inkuli. Lo phezu kamera nguno dash. And then lona umngani umjito ngibhalele obhalele DSL network. Ngisho ubani igama lakho ngabe?
Qonda.
Qonda. Yabo. Yeah. So Qonda khona futhi chazela yona. Yabo. Yo into kwenza ube lana na ukuthi ngikubize. Sekonta ukuchazela because uyasaba ukuchazela lento melo ukubona ngani nani so anga uthi afuna izwa yini
okay erke mudle
Qonda
hello
hello
what's up
ishaphena
ishaphena man eh I'm a fit man Qonda sina sithet kanjani
like ngihlala phansi nje
ingel
ne crash kuwe fit ala kube ngicaki yoba like ngiyithetha kanjani so ndacela ukuthi man lo ba like makani dibanise nawe since silava yabo
una le crash kona
yeah
okay so what must happen to the crash
so into zamakisho mhlambe okay since une crash yena so wena yini oyibhekile yeah into ufuna kuyenzeke lonto leyo
and yes man like nobody like singazama something like umjolo like yeah. Like so yabo yeah, ways njalo
akuphi chance
yeah imbonisi ba like
ba wena ungumuntu onjani ityana ikhetha lo akubonisa bayityane njani fondeni
well nakunale motho kinale motho and it is a serious relationship so
yini isikhathi ngikana ne relationship nomuntu wakho
well this month it's going to be a year together so
yeah so mucabanga wena amazi ngekangena endlini
mayitsa kaskeni konthlo why am I supposed to allow water inside the house?
Phela mhlambe uvele na wa software time because kuyenzeka.
Like yeah, sharp. He has a crush on me. At the end of the day, the decision is me who's going to take and hence I'm saying uthi kenale motho.
So, mulo muntu ngeke khona umnikeze chance yena njengoba naye efunana ukuthi nawe ube umuntu wakhe.
Akishere. And now na khona batlonshera. Nkaslo heli moholing stable le ke sa tsebo ro stable or how you stable ka mole. Ba understand.
Ngiyabuzwa.
Eh. So that's why I am gonna say thanks for saying that you do have a crush on me. Well,
so what's going on again? You call home, Sam.
Ngasikhoni.
So, kabe okay. So yena uthi unomuntu wakhe and angeka khona ukusinizame lento le. So wena ungathi ufila kanjani? Kwa msho hlapho disappointed because bengumuntu obumfuna kune crush kuye nandona nandona bese kanjalo.
Yeah, I am disappointed. Disappointedile kakhulu la we yabo. Cause like being studied ngo baby game khona yabo.
Ba ngizoba on ngoba ngowakho.
Yeah, it was njalo la.
Yeah. Esh. And bafethu nami ngisazi kanje ngento zilingi. Cause imama lesi nomuntu wayo kodwa mina bekunokusho bafethu ukuthi umuntu abantu abawu 2 or 3 it's not a cheating cha 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 ushare uthando kubana uthando oluningi yabo kubana uthando oluningi cause uthanda umuntu wakho weminyaka usene how many years no 2
it's 11 close to 12 months which is a year
man, okay yeah so nalo muntu wakho lo bese nalo muntu omusha manje uzoba ungamshitheli umuntu wakho lo oqala uzobe kodwa lalela kodwa uzobona uthando luthando bizo uthando oluningi so bizo like ukushare inhliziyo yakho.
Okay, sharp. Let's say he finds out then what am I supposed to say? Cuz yena kuye it's going to be like I was cheating. Yes.
Yeah.
Just remember when you date someone, there's a lot of things that come with that relationship. There's time, there's intimacy, there's communication. Obviously when I communicate with this person, the one that I'm dating right now, maga find out I'm cheating.
She's now made it. No, umedlala nje wena kahle nje iphola lakho.
No.
Ungaliqhamazeni. Yeah, kuza ngazuwazi ukuthi kwenzakalani.
Lo muntu okhona phela I see him like almost every day. So, how am I going to juggle having this one and the other one?
Okay. So, lilonke ubafaka ithola imatch.
No. Yes, yena is a good looking guy, angengale, but because of my situation that I'm in a relationship, I can't.
So, okay. Yena I'm sure ufuna ukuthi niqhubeke ni close and angakhona ukwenza ukuthi niqhubeni lokunibonana ke nokunxoxisana nasefoni mhlawumbe kanjalo
I don't know I'm not so sure about that cuz still usazoyivusa indaba yakho ukuthi une crush game
okay
ukuyabona like one thing about a guy friend with a girl it's either the guy got rejected or he's still waiting for the opportunity okay. Yeah so I don't want that to happen. If it's me rejecting him now, tonta I accept that. Atsole pele ka bophelo.
Eh bafethu, ngiyazwela. So ngena kula ma round ke a one my crush out 2. So nje yami like on my crush na ma round singena kona out 2 yabo. Esh ngihleli phansi. Ngani sukume. Yazi ngithanda ukuthi kume ngeenyawo, nisukume. So mela ngala esihlahleni. So mela ngala esihlahleni. Eh nje yami kuna ma round singena kona ke lana bo. So ngizoqala ngawe ngoba ngobhalele mina bo. So since unibhalele indona chaza ngayo as u 3.
Like i personality yakhe the way angakhona nani nasibonela
lesi. Yeah, yeah. Andibona nami shana.
Yeah,
like. Yeah, nandone.
Yeah, I think this is it.
Yeah. Wena siswami mumbhekile uzishila uzomuntu orise ungazi since ephambi kwakho yini into achaze ngazo.
Okay, he's good looking. He's tall, that's an advantage. Isiphosa. Okay.
Amaxhosa tsana uthando, mfisa ukuthanda, mthembu ukuthanda.
I understand, but the bad thing right now is because he's light skinned. I don't go for light skinned niggas.
Sana bana bamnyama.
Yeah. That guy is he's light skinned, so it's a thing ukuba
Yeah.
Hakimunyake.
Okay, so ngiqala ngawe ke manje green card. Neso singena ke green card. So we green card. Ku red card mean ukuthi yini into ongayithandi ngayo?
Light skinned.
Oh, bese phuma ku green card ne cost.
I did speak
talk green, eh? Okay, yeah. Siku red, no. Okay, yeah. So
he's light skinned and nakona he's also Xhosa. Xhosa has good and bad.
Not so.
I know ukuthi unfunny, but mina it's the stigma that I grew up with.
Mundo wako, asimba kaka.
Marongo, especially they're good with actually sweet talking.
But abantu abakwada ngamantombazana amaXhosa. Ama did right because yabo
baqondile
basibalungi
amantombazana
siyamthethelela
manje if you say so
so wena ndona ngazithandiyo ngaye as if for red card
yo tayam I don't think bayikhona
manje
ayikho cha ngimdana ayikho but ayikho bro
so Okay, so wena ku Facebook abantu mhla amantombazana akubhekile vase singayitholanga crush yawe mhlawumbe khona abantu babukele khona ozoshaya ngawe angakuthola kuphi Facebook?
Qonda ukudle gabelana ai
ku Instagram
andimsebenzisi Instagram
TikTok
ngiqonda ukuhle
qha qha Twitter
angimsebenzisi
okay baba wami awuthi ngisale nalo usala ngikushelela ngiyabonga nje yami wabe noza lento enzayo
Kina le motho.
Kina
le motho.
Uthi ngiyayazi
Justin. No.
Umzisele into afuna ukuyizwa Justin nje.
Na kina le motho.
So afuna umtshontshele.
No.
So wena abantu abafuna abakufunayo ke.
Akina social media. I don't have social media. I'm so serious. I don't.
Okay. Bye bye now uhambe kahle. Ngisabela ukuhaga umuntu wakho.
Yeah.
Yabonga. Bafethu uDizaz satholakala. Nanga uDizaz bafethu ufuna amabhruka atholakala uDizaz bafethu ushayela i-email or ushayela ama-comment kuDizaz. Akukho namabhruka bafethu. Into zilinga into zo uMando ozola sabeka. Nazo umpaqamiso mpalamiso talk to me nice.
Uthala nisiza lelekho
nje. Yeah,
what the new was well it said. Everything that I'm been. Ubona ngamanye amanye popin. Bana khaya belindi. Alelo makhulu sendlela enzophisa. Sendele zofika xelela umakhulu sendele zofika.